ile katiba kanyo schedule number 4 paragraph number 2 wacho ni chirni gi ohala matindo tindo license gi gero gi en mar counties te national government manok tijne koro ere kaka national government odonje tijni national government odonje tijni nikech kisomo katiba article 187 gi article 186 wacho ni sirikende ariyo gi gin mag jopiny te ginyalo riwore maginywak tich emomiyo chilo kaka governor maru nondiko barua nikech county governments okomi pesa moromo mai barupe no ogose imo wacho ni Sibuoche nyaka bed gi chiro gi pes jo Kenya mawuok e national government kibiro gergo chiro e Sibuoche kama ene mochiwolo ber kose ok ber ka gisetieko gero chiro no mana kaka kitero ng'ato kisera to kori weye ene modak gi jaode okibed jaong'ora ni dwa nindo gi jaode dogo irungu yako yao uinja jodalawa koro mano emano kela endiko barua barupego nitie ka kendo mheshimiwa mane dwa biro golo kodhi e puoth ng'ama chielo omany mare mane CDF ogole kodhi ka en gi kodhi nikech mano be tiche mane umie maune mane umia kosene okumia atim mane umia ni atime maber ing'eyo ni ng'ato nyalo wacho kamano to kiani mowacho notimo no tok tichne othathni omiye dhako no nyuolgo to dhi sero chi ng'ato chi ng'at machielo emosero to othathni notiyo mare no ok odaggo ema nokwayo ema nosero ema nomiyo ber kose ok ber koro kato cholore ni ene mong'eyo president ni nokelo ka pare ni ma chiro mar county government ma Migori and you like it you don't une mane uketo pindra kaka governor kende ene mochiro lo wagero watieko committee mantie ka wapogo ne market committee no stores go tetetetete aeto wamiyo gi gimiluongo ni the requisite support awacho mano nikech if we tolerate kawa wacho mua yie paro mar ng'acha ni chirni gi te ni national government emu winjo gergi aeto bed margi watieko devolution devolution is the only form of governance en e kit telo mar sirikal mamiyo oganda koganda e thuche ma gintiere yudo achiel kuom gi mawacho dhogi maluongore ni president ne waol gi Kenya ma president en achiel ka okeno kuyu ka oken jalang'o jaluo ng'iyo mane TV komo nobedo ka ok okwalo mbuche tigoye gi tiagas omiyo let us all be proud of devolution nikech omiyo jogo ma ok dew matindo tindo machalo jaluo nigi president ma Siaya jogo ma ok odew nigi president ma Homa Bay jogo ma ok odew nigi president ma Kisumu nigi president ma Migori kendo wanyalo bedo president e pinje mamoko ber kose ok ber emomiyo it is your responsibility ma in ka to defend at all cost devolution and how do we do that wa defend devolution ka wanyiso wajumbe wate kanyamita ni eiye ni sirikal mamalo odong gi 4 trillion webiro donjo e 8 kata 10 billion mabire county macha idwaro ni upogi mondo umedo bie county kato ni en no dhi kwayo maendeleo e president ma Kenya nikech oja national government aeto nyamita achiel oseneno ka pach gi thany nyiso gi ni unto kar dhi kwa maendeleo udhi uyanyi gavana ofuo kose ok ofuo omin kose ok omin emomiyo nachako ka konu ni mago conmen a bigger conman is sponsoring and conning smaller conmen so the entire troop go gin con people they are conning one another ka inti wuok mi dhi wuoyo gi president ma Kenya mondo kel maendeleo tikaso wajinga moko ni mondo dhi oyanyi president margi ere ng'ama ofuo ni motuo wuondo mang'o mane jogo